Alright, family, so it's been a long time. It's been a long time. Don't forget that still be the number one in Chile. Expensive DJ, the skill.
I wanna be your soldier, anything I do for you. So let me give my number, can you be my commando, Hali yangu ni bajeti, sijo kaniweka beji, tanimaliza, tanimaliza. Oh, wanna be my soldier, anything I do for you. So let me keep my number, can you be my commando, commando?
DJ, expensive DJ,
ask you. Can you give me my time? Cause I'm going to be falling in love. I'm falling in love. I'm falling in love. Pressure, pressure, Zanini. You are my desire. Ma po 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 na me shalala. Wana una haya. Nasi yangu shashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashashash
I wanna be your soldier, home. Anything I do for you. So let me be my number one. Can you be my number one?
They say the beauty of a woman is from a bad side. And they say it's true. Cause the way you want, you make all the pussy. Then you know what I go to the head. In a competition.
Ready,
my baby, you speak like me, baby. See, I love you, I love you, I love you, baby. My baby,
my baby.
Let me tell you something. I feel like. Why it's so slow? Let me take a picture of you. Look in your eyes. Wanna show them that you're beautiful. You look in the good
light. Everybody coming for the
Die, 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 die What does it mean? 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 What does it mean?